I'm not afraid to die. Akra, mama, you're going to be a good one. Mugamba bulijjo ogenda n'enyumba ne mulowooza nti lyabwe.
Ne mama wangu kuna sabina juu.